Hurumende yedu yeZimbabwe yaifanirwa kuti panguva yayakapa status yeillegal settlement yeEpworth, status yekunzi yawe local board, yaifanirwa kunge yakaisa pasi hurongwa hwakazara hwekuronga muchave nemigwagwa, mekuronga muchagarwa nevanhu, muchafamba nepombi dzemvura, kwete zvawakaita zvekuti wanoitora senzira yekutsvaga wanovavhotera mumasarudzo.